Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda amasengesho yo gusabira igihugu yarasanzwe aba mu ntango z'umwaka uko umwaka utashe yari yarahagaritswe kwerekeza cha COVID-19 yongeye kuba kuri no wa Mungu n'amasengesho yabaye biciye kuri radio na televiziyo by'igihugu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi yabidukurikiraniye.
Kuri inshuro ya masengesho yabaye mu buryo budasanzwe kuko atahuje imbaga y'abayobozi nk'uko byari bisanzwe bikorwa mu myaka itambutse. Byari bimaze kuba kamenyero ko buri ntangiriro z'umwaka ho amasengesho yo gushima Imana, amasengesho akaba inshuro imwe buri mwaka. N'amasengesho yajyaga yitabirwa n'abayobozi bakuru b'igihugu n'abagize amatorero anyuranye bose bagahurira hamwe mu mujyi wa Kigali bagashima Imana ku byiza ibayagejeje ku gihugu bakayigezaho ibyo bifuza kugeraho mu gihe kizaza. Kuri inshuro icyorezo cya COVID-19 cyatumye amasengesho ataba mu ntangiriro z'uyu mwaka uko byari bisanzwe akaba yabaye mu buryo butari bumenyerewe kuko bayakurikiranye bifashishije radio na televiziyo by'igihugu. Usibye abari bayoboye aya masengesho abigishije ijambo ry'Imana ndetse n'umukuru w'igihugu watanze ubutumwa nta bandi bantu bagaragaye kuri televiziyo bitabiriye aya masengesho. Mu butumwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku Banyarwanda binyuze kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko nubwo icyorezo cya COVID-19 cyahagaritse ibintu byinshi ariko yishimira ko umuco wo gushima Imana no gusengera igihugu gikomeje. Perezida Kagame mu ijambo yavuze mu rurimi rw'Icyongereza yavuze ko hari byinshi byo gushima Imana agaruka mu buryo abanyarwanda ndetse n'abayobozi bakomeje kwirinda ingaruka zikomeye zatewe na COVID-19. Perezida Kagame asobanura ko nk'igihugu bishimira inkingo zabonetse zizafasha gusohoka muri ibi bihe byatewe na COVID-19 abanyarwanda bakongera kubaka ubukungu bw'igihugu. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko guhura nk'abayobozi ari umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zabo no kongera imbaraga mu gukorera abanyarwanda.
Nk'abayobozi rero guhura dutya ni umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zacu no kongera imbaraga, ubushake n'uburyo bwo gukomeza gukorera abanyarwanda. Ntabashidikanya ko icyo cyorezo cyagize ingaruka zikomeye ku banyarwanda cyane cyane basanga mu intege nke. Ibyo dukora byose rero tugomba kubikora tuzirikana buri gihe ko tubikorera abo dushinzwe. Nta gushidikanya ko iri sengesho ry'uyu munsi ritwongerera imbaraga n'ubushake byo gukorera hamwe kugira ngo tugeze igihugu cyacu ku rwego twifuza.
Pastor Antoine Rutayisire umenyerewe kwigisha muri aya materaniro nawe yagarutse ku nyigisho yakuye muri Bibiliya zivuga ku myitwarire y'abayobozi mu gihe cy'ibibazo. Pastor Rutayisire yifashishije ingero za bamwe mu bayobozi bamwe bavugwa muri Bibiliya yasobanuye uko umuyobozi akwiye kwitwara mu gihe cy'ikibazo.
Ikintu cya mbere umuyobozi wese azabona iyo abantu bagize ibibazo basanga umuyobozi. Iyo abantu bagize ibibazo bashaka kumva umuyobozi, vugana naba bahikize, babwira uko ibintu bigenda, babwira uko utekereza, kubahikize cyane cyane iyo uri umuntu usenga ufite Imana. Ikibazo dufite nuko iyo wishingikirije ku byawe, ukishingikiriza ku mbaraga zawe, ukishingikiriza ku bwenge bwawe, rimwe na rimwe ubura ibisubizo. Ariko iyo uzi ku Imana ihari, uravuga ngo nubwo ntarimo kubona igisubizo cy'Imana ariko nzi neza yuko Imana iri buzane igisubizo. Ikintu cya mbere umuyobozi wese agomba kwiga ni ugutuza. Ugatuza mu bibazo bije, ugatuza intambara zije, ugatuza ibibazo bigukubye.
Members of the Rwanda Leaders Fellowship, ladies and gentlemen, warm greetings to all of you. I'm glad that the prayer breakfast tradition continues despite the pandemic restrictions. Even though we are preoccupied by COVID-19, it is right to take a moment to pray for what is most important for our country. We have a lot to be thankful for. We are especially grateful that Rwandans working hand in hand with leaders have managed to avoid the worst consequences of this disease. We are thankful for the vaccines that allow us to look forward to a future without COVID and to rebuilding our economy. As leaders, this gathering is an opportunity to recommit to our respective missions while seeking more strength and wisdom to serve our people. There is no doubt that Rwandans have been seriously affected by this pandemic, especially the most vulnerable among us. We must go about our duties with a heart for those we serve. Finally, I hope that today's prayer event will inspire all of us to raise our collective ambitions for our country. This will challenge us to do more and do it better and make up for some of the time we have lost. That would surely be the best blessing for Rwanda. I thank you.
Masengesho yarasanzwe aba mu ntangiriro za buri mwaka, ayo uyu mwaka rero akaba atarabashije kuba kubera ubukana bwa COVID-19 bwari mu gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumta Kabuyi urakenuye tukivuga ivya COVID-19 mu karere k'ibiyaga bigari. Abarovyi barobera mu myeha ya Nyanzalac na Mvugo mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi bavuga ko bigoye kwirindikiza ca COVID-19 kubera ko ubwato baba barimwo ari buto kandi bagategerezwa kwegerana. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Nk'uko bivugwa n'umwe mu barongoye abarovyi kumwe wa Nyanzarake, komine Nyanzarake intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi, barazi kwico kiza gikaze kandi cica, kandi ko bigishijwe uburyo bwo kucikingira. Abo barovyi bavuga ko ikibazo bagira nk'uko babandanya bivuga n'uwo mukuru w'abarovyi kuri uwo mweha n'uko bakaraba amazi iyo mu kiyaga Tanganyika, ayo nayo akabacafuye.
Ukuri imigirwa yaje na corona
n'ukwikingira
corona kuri no plage nk'abarovyi tujitwamo neza kuko twaranatomboye tuagira n'abaganga baje kudushigikira kugira badufashe kugira twikingire ico kiza mbo badufasha ko crawl n'amazi mugabo amazi naho kibazo tufite ku mazi niko watamazi meza ariho tuvoma Tanganyika nayo ifite ubucafu ego hamavu ico abarovyi uko tubahanura misi yose bavuye mu mazi hajya bageze mu gatondo imbere yo gukora ikintu cyacu cyose bamaza gukaraba amazi arimo chlor.
Uwo murovyi abandanya amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo y'Igifaransa ryabaronteje abaganga babama hafi bakaza barapima ubushuhe uwo biketse bagaca bamutwara kumupima COVID-19 mu bituro vyategekanijwe n'ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu Burundi.
Uko ndugwana ngaha daye twaragize ni ibakwe twaronka baganga barungisha na OMS sandukorana ngaha misi yose na baganga bane misi yose bamangaha misi yose nta munsi n'umwe bategera basika ngaha badufasha misi yose ku manuro aricho banyagihugu abarovye bibagiye bakabwiye ati mwibagiye kuvuga yuko umurovye avuye mu mazi arakaraba haje gukaraba akamupima ubushuhe bampimye ubushuhe basafise ubushuhe burenze ngo nyene haca haza intervention rapide kimutwara babasanzwe bapimira corona na Ebola ego
kumweha urahitwa mu mvugo muri komine Nyanzarac nyene naho nyene baremeza ko bakaraba iyo bavuye kuroba mu gatondo ariko ko ikibazo bafise aricyo gushobora kwambara agafukamunwa bariko bararoba canke gushobora guhana imetero hagati y'umurovyi n'uwundi kandi ubwato busanzwe ari buto ku bantu 12 baje gutera urusenga.
Ntibitworohera nyene ni hamwe hamategeko nyene nandi ho ntibitworohera kubera gufata ingafe gufata urusenga umuntu agwana n'urusenga n'agafukamunwa ku munwa usanga bitatworohera. Turabitahura nyene turabitahura nubwo usanga bishika kandi yego no gushira ingufu hamwe nyene tukaraba nahandi ho mugabo ntako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye naho usanga nubundi ushobora kwanduza mugenza aho cyangwa akakwanduza usanga nyene mugabo ntibiba byoroshe.
Bamwe mu bakoresha babo barovye bavuga ko atakibazo bogira cyo kugurira abakozi babo dufukamunwa ariko kavuga ko bigoye ku murovye yogoma kambaye kuko gashobora gutoteshwa n'amazi y'ikiyaga mu gihe cy'imifunda cyane kagatoteshwa n'urume ruvuye ku mbeho mu gihe cy'urukerera ubona ko abarovyi barara mu kiyaga bariko bararoba. Gaspar Nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi abona ko icyo kibazo cyo kwirinda COVID-19 kigoye kuri abo barovyi, agasaba abakoresha b'abarovyi gupimisha abarovyi kenshi kugira ngo bashobore kuguma barikanuye n'ikirandagate mu bakozi batarabimenya.
Raba uwo mwanya utegezwa kuba hagati y'umukozi n'uwundi nta metero ishoboka. Urumva ahi wacu ntiturashika ku ngingo yuko boca bahagarika akazi. Mugabo jewe nahanuye ko muri ico gihe boheza bakabapimisha kenshi. Mushobora kumvikana ro kwa muganga bakaza barapimi yo COVID kenshi kugira ishitse buno nyene bahagarike canke barabindi ngingo bafata. No kwama rero uri kanuye bya barovyi byo biranagohe izi maske ziroye kwa mazi ndizimeze kimwe zose hari zoca zikugora guhema.
Gaspar Nzisabira rongo ishiramwe rya barovyi mu Burundi avuga ko iryo shyirahamwe yishinze kuza rirahimiriza abakoresha mu buzi butandukanye kuguma amaso mu bihe by'iki kiza bongere bafata ingingo zose zofasha gukingira abakozi babo ico kiza.
Desire Hatungimana urakoze kudusomera iyo nkuru y'Ijwi Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu c'u Burundi. Muri Uganda naho President Yoweri Kaguta Museveni na Madame wiwe Janet Museveni baraye bahawe urucanco rwa COVID-19 mu ntango z'ukwezi. Niho ibikorwa vyo gukingira abanyagihugu muri rusangi muri Uganda vyatanguye, ariko President Museveni ico gihe ntiyashotse acandarwa. Yasiguye ko atari bwahitemwo urucanco azokwiteza urwo yatewe n'urucanco AstraZeneca rukomeje kwinubirwa n'abatari bake. Ibindi na mugenzi wacu Dinashe Swahizi ari Kampala, Uganda.
Yambaye imyenda y'igisirikare, Perezida Museveni ari kumwe n'umufasha we Janet Museveni batewe inshinge z'urukingo rwa COVID-19 zakozwe n'ikigo AstraZeneca. Baruheriwe ku ngoro ya Perezida Irina Kasero mu mujyi wa Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yatangiye gukingira abaturage ku kwezi gutangira nyuma yaho babonye inkingo zikabakaba miliyoni zatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Nyamara bitandukanye no mu bindi bihugu aho abakuru babyo bagiye gufata izo nkingo bwa mbere kugira ngo babere urugero abaturage, kubera ko hari amakuru menshi yagiye ahererekanywa ku mbuga mpuzamahanga anenga izo nkingo bigatuma bamwe batazigirira icyizere. Perezida Museveni we ntabwo yabimburiye abaturage be.
I have not yet been vaccinated, nor has Janet. This is because we wanted to start with the...
Ati nje n'umufasha wanje Janet ntabwo twari twikingiza kuko twashatse abantu bari kwisonga mu rugamba rwo kugwanya COVID-19 nk'abaganga bavura abarwayi mu mavuriro bashobora kwandura igihe cyari cyo cyose ngo babanze gufata urwo rukingo. Icyo nicyo cya mbere. Inimpamvu nari nakingirwa nuko kenshi nje nkunda kwiyengesera cyane, ubwo rero nje nkaba mfite uburinzi buhagije kandi ndacyagerageza kumenya urukingo nakoresha urwari rwo, kuko hari inkingo zikorerwa mu Bushinwa, izikorwa na kaminuza ya Oxford, zikorerwa mu Buhinde, hari n'iziva mu Burusiya. Ubwo rero sindamenya urwo nzakoresha urwari rwo, ariko natwe hano turimo gukora urukingo rwacu. Nubwo rushobora kuzasohoka rutinze, rushobora no kuzaruta zimwe mu ziriho ubu ngubu rukazadufasha mu bihe biri imbere.
But it will come also, maybe it will be used in the...
Amaze gufata urwo rukingo, Perezida Museveni yasabye abaturage bose kwitabira ibikorwa byo kwikingiza icyorezo cya COVID-19. Mu cyumweru gishize umuhungu wa Perezida Museveni, Generali Muhozi Kainerugaba, yari ikingije abimburira abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu gufata urwo rukingo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ubuzima muri Uganda Dr. Jane Ruth Acheng yavuze ko Leta iri hafi kwakira izindi nkingo kugira ngo batangire no gukingira abaturage muri rusange, dore ko izi nkingo za mbere zari zigenewe abakozi b'inzego z'ubuzima n'abandi bo mu nzego zihariye nk'abasirikare, abarimu, abanyamakuru n'abandi. Minisitiri yongeyeho ko bagiye kwemerera n'ibigo byigenga bishaka gukingira abakozi babyo kuzana inkingo mu gihugu. Anavuga ko Ubushinwa bwahaye igihugu inkingo zigera ku 300,000, ariko ko bategereje ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kubanza kuzisuzuma mbere y'uko bazakira. Ati Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yasabwe n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo yinjize mu gihugu inkingo zo gukingira abakozi bayo ndetse n'abaturage muri rusange. hazemererwa inkingo zizaba zasuzumwe kandi zikemezwa n'umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi, kandi izo nkingo zizanyura mu kigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu. Tunibutsa ayo mashyirahamwe ko izo nkingo agiye kuzazana mu gihugu arizo kuzaha abantu ku buntu, ntabwo zizaba arizo kugurwa.
But only for use within the organization.
Hagati aho umukuru w'ikigo gishinzwe kurwanya indwara za virusi mu gihugu Pontiano Karebu yatangaje ko mu gihugu hamaze kubonekamo COVID y'ubundi bwoko busa nk'ubwabonetse muri Afrika y'Epfo. Ntibiramenyekana niba uru rukingo rurinda barufashe ubwoko bwose bwa virusi ya corona. Abantu iki cyorezo mu gihugu basaga gato 40,000 kandi abenshi baravuye barakira, abandi 354 bo barapfuye kandi hafi 50,000 nibo bamaze gukingirwa ukurikije ministeri ishinzwe amagara y'abantu. Hashize icyumweru kimwe Uganda yujuje umwaka kuva umurwayi wa mbere wanduye COVID-19 agaragaye mu gihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Uko imyaka igenda, umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni n'abakobwa wagiye uratera imbere ku buryo buboneka, gusa haracana inzitizi zimwe zimwe. Mu karere kase kafacane cyane nko mu Burundi, byo babyifashe gute? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo ibi arabigaruka ko na Madame Janine Kamaliza ari mu ihuriro ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB hamwe na Belize Ininahazwe amenyereza ekipe la Colombe FC y'abakobwa bakina umupira w'amaguru i Bujumbura mu Burundi. Madame Janine Kamaliza niwe atangura avuga uko ivyo umupira w'amaguru mu bakobwa n'abafasoni byifashe mu Burundi.
Hano mu gihugu cacu c'u Burundi novuga ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ubwo rukino rwifashe neza ariko ruracafise intambwe yo gutera. Mvuga ko rwifashe neza kuko turabona ko hari amahiganwa atunganwa, hakaba inkino mu byicaro bitandukanye no mu mice itandukanye. Nico gituma mvuga ko gushikaho bimeze neza kuko urukino rurakinwa naho intambwe idashimishije cyane. Karorero notanga nko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turatunganya inkino championnat national nko mu cyicaro cya mbere muri Ligue A no mu cyicaro cya kabiri. Nko mu cyicaro cya mbere tukaba twararonse nk'imigwi ishika 10 ishobora guhiganwa. Twarakinishije inkino zishika kuri 90. Ubu muri kino gihe hariko harahiganwa imigwi iri mu cicaro ca kabiri. Iyo migwi nayo ni 10 nyende iracariko irahiganwa. Ni ukuvuga ko aho honyene turabona ko urukino rukinwa. Aho simvutse no mu mashure, kuko mu mashure ubu turabona ko hariho amahiganwa atunganywa za interscolaire, ugasanga ubwo rukino rw'umupira w'amaguru rurakinwa na ligeme naho nyene no mu ntara gihugu nyene hagati mu ntara turabona ko hari nk'amaprovince azara aratunganya inkino. Aha nk'ubu nko kuri no saha turiko turavugana nabonye nk'abantu bo mu Kirundo batweretse ko kuvana itariki 1/4 hari inkino zitunganyijwe, hari imigwi irenga nk'umunani, imigwi ishika 8 zo biri kwirakina muri iyo ntara honyene. Aha rero ni kubereka ko urwo rukino ruriho rurakinwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Yego, nashaka navuze ko ari icyicaro cya mbere n'icya kabiri. Ibyo byicaro byose by'amahiganwa byatanguye kuba ICS haryari?
Mu mwaka w'2000 twaratangujwe amahiganwa. Mugabo ya ni yarabandanya neza. 2002 harakinwa, 2002 zirakinwa, 2004 zirakinwa. Mugabo ni yari championnat duzuye, ariko ubu haraheze imyaka nka 10 ubunye turabona ko y'amahiganwa aguma kinwa.
Namwe Madame Belize, ku bwanyu mwitegereje umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abafasoni, mubona gwifashe gute mu Burundi no mu karere?
Ego, ubu icyo navuga, aho umupira w'amaguru w'abigeme ugeze mu Burundi ugeze ku ntambwe ishimishije. uravye mu myaka yashize je novuga nk'umumenyereza kera wasanga abana b'abakobwa batabye bashaka ugasanga wewe n'uri kura urabahimiriza kugira bakine ariko ubu usanga umwana w'umwigeme aza nko ku kibuga wenyine akizana ashaka nawe gukina ngo ikindi kintu nabonye nuko ababyeyi baramaze gutahura ko n'abakobwa iyo babikunze babishoboye ko bashobora gukina bakabahimusha kera wasanga ababyeyi babasanga no ku bibuga bababuza gukina ariko ubu usanga kenshi ababyeyi banabaherekeza ku bibuga kubashyigikira bumva ko ubu byaramaze gukundwa n'abigeme bivanye no mu mashuri mambura muri primaire na secondaire ubu hari amahiganwa y'abanyeshuri b'abigeme ku mupira w'amaguru mbese muri siporo zose ariko kera wasanga gusa ari secondaire gusa bakina ubu no mu mashuri y'intango usanga hariho ayo makompetisiyo yabo bahuza rero muri rusange nk'uko madame Jeanne yabivuze ubu umupira w'abigeme mu gihugu cyacu wifashe neza naho novuga ko ari iki ijana ku ijana ariko ubu amahiganwa ni menshi barakina champion irahari yaba yabakuze cyangwa iy'abana ugasanga gusa igisigaye ni uko bamenyera gukina ajya amakompetisiyo yo hanze bigasaba ko bakina amamaci menshi hino mu gihugu kugira bamenyere izo hanze gusa icyo navuga ni uko ubu umupira w'amaguru uri ku rwego rushemeye.
Mwavuze ko abana babigeme mu ntango bagonanwa batashaka kuza gukina n'ababyeyi bababuza ariko ukavuga ku bizana n'ababyeyi bakabaherekeza bakaza kurorera mwibaza ko ari kihe cyahindutse muri ibyo bihe bibiri.
Icyo navuga ni uko kera wasanga nk'umwigeme akina umupira w'amaguru kenshi bamwita nk'umenga nta nzira afite mu bantu ariko mu nyuma imigwi yaragiye irigisha abakinnyi kwanza babigeme kwifata rufasoni yaba mu masosiyete yaba mu mashuri aho bari hose kugira kwanza inzero nicyo kintu cya mbere cyatumye ababyeyi bashyigikira abo bigeme babo mu gihe nabo babikunze. Yego
ikindi nokongera ko aho nyine ababyeyi iyo bamaze kubona hari nk'abigeme bagiye gukina bakabona barashoboye nko gusohoka bakaza gukina mu makungu cyangwa bakaza gukina mu yindi ntara barabona ko haba hari si mikino gusa barabona ko hari ikintu umuntu aba akeneye gushikako nibaza ko muri icyo gihe n'ababyeyi baratahura kujya umwana umurungika bwa mbere abana b'abakobwa batabatwara mu ishuri uko bagiye barajayo ari bakenya bakabona akarusho abo bana bagiye mu ishuri bazana mu kibano byaratumye n'ababyeyi baza bararekura abana kugira baje mu nkino z'umupira w'amaguru.
Muribaza rero izo nzitizi ziba zikihari umugabo adakomeye nka kera zifatiye ku mico n'imigenzo ko biriko birahinduka nk'uko muriko mubivuga.
Ego inzitizi zijanye n'imico n'imigenzo aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi biraboneka ko ariho akarusho byarahindutse. Inzitizi zisigaye mbona rwose ubu inzitizi ijanye cyane cyane n'uburyo ahashaka kuvuga ingene nk'iyo migwi ironka ibikoresho nashaka kuvuga amashyirahamwe canke abagwizatunga batarajijuka cyane gushyiramwo amahera mu migwi y'abigeme canke y'abakenyezi ico nico mbona kikiri inzitizi rwose gusumba ico c'imico n'imigenzo.
Akaba ino gaduce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire. Kuri mikro ari kumwe na Joe Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vya kano kanya vyashizwe hamwe na Facile Gebehu. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.